Kituma tutako turakora nuko tutari tukiriyo. Eh ntabwo twari tukiri muri ISAACTV. Sino vraiment hamishwano. Na kontra nimwe itaboneka. Uvuga ati iki kintu dakigiyemwo ubuzima bwanje bwose sinzo nta kindi nogira. Sinzi cyarico.
Turacyari gaho nyene bashubwire ni na santu mbona ko ari kwarakora cyane ugiye kuraba muri uno mwuga mwari murimo wa TV online mwari abakobwa benshi cyane hari Delicia harimo abantu benshi cyane banje minushe banda ariko giye kuraba abigeme muri no TV online baraza muraza mukamara umwanya mugaca mugenda nike kintu gituma mutarambira muno mu gacana. Hello boys and girls, ini zina kumeze nezi kwa kundi haa ndabu ya kwa rishu yuste gale kedro from our psycho black body shuni black pelo kamera mite fizi kila kwini poe mila sanswe ukamuri kumuna Babylon mugrati Babylon hoshi ukamuri kumuna rasta umano mugrati take 5 mite santa mugi faransa ngoni sent mukirundu mgeranda mugi swahiri
mtakatifu
Mucyongereza wavyumvise ni holy ama munuze yara muri mugishino ni church cyahi bite santa
ariko kare ko amuvugura hindura kakumenye
jesi banyegwa simenyegwa
uraka
hindura aka ka church cyahi
yego
ubazi gena bacabishura none
sinabyivuka
kamara bacabishura ngo nchichiru ansha. Be quiet, Santa. Uko très bien. Unapendeza sana.
Asante, hata kama unanidanganya.
Oya sinakubesha. Baraza kukubwira.
Okay, merci. Ndakunda vibe zawe we.
Vya vrai. Unanikarese ku roho. Santa.
Ngo yawe rero. Nta umenya yuko waitere charge ntabamenya ko ari bya vrai urumva
uko nyine uyo balambeshe la balakunda kumbeshela. Santa turi ngaho nyene ni na Santa ndagura ati conks sala ni na Santa bo bamenyesha makuru dufise kuva muri ISAACTV wageze muri PJ Classic FM.
Yes,
batubwire uyumvise gute uvuye muri TV online uja mu radio hari tandukanye rubona ari hari
bon rirahari bien sûr ko yuko deje urumva tandukaniro televiziyo ni radio d'abord nikintu urumva byo urumva ni ibintu bitandukanye uburi kuvugisha abantu nzi ko ari benshi kandi utabona d'abord uradi iradio nta radio iba itari itazwi na cent urumva ikintu kimaze kuja mwajya
muri organic regula
ama organic regulateur donc il va vivre pro quand même.
Nina Santa twatangaye inyuma y'imyaka myinshi adoreza ibiganiro bitandukanye. Ubu ni Santa yakiriaga giza. Santa yarakiriaga giza vyagenze gute kugira ngo uhore n'umwami Yesu. Du partage?
Sema tu nuko mwambonye hajya peut-être mutabivunza ubuzima bwanje ko nari mbayeho sino hajya ho sivyo natanguye igihe natangura hajya nari nkijije
hari umuja mafise nzi bahuriye na Yesu muri toilette muri boîte ubundi nabahurira mu ibarabara ubundi nabahurira ahandi we mwahuriye
je twahuriye. Yo nakunze sha harahantu nahanyene kandi cyure toilette handitse ngo genre ibintu bya Yesu wenyene ushobora urumva wakira umwami Yesu wambaza ibyo twahuriye hari ku ishuri kweri
hama cyo genda gute
hama yaba evangelisation ya Olivier Derey malheureusement nta kirundi yumva ariko tu Imana imuheza agire
waguye hasi cyangwa amashanyarazi yarafasha arashikira umutima ati haleluya
oya bawuziye mwe mera ntuba ukijije
turacyari gaho nyene bashubwire ni na Santa mbona ko ari kwarakora cyane ugiye kuraba muri uno mwuga mwari murimo wa TV online mwari abakobwa benshi cyane hari Delicia harimo abantu benshi cyane banje minushe banda ariko giye kuraba abigeme muri no TV online baraza muraza mukamara umwanya mugaca mugenda nike kintu gituma mutarambira muno mu gacana
bo rega ndakubwire ubuzima umva twama muri wa mu muntu ari karagira découverte kandi sinibaza ko hari ahantu woje ukavuga ati ahantu urumva nabandaze n'umuntu yuguruye society imwe urumva yamashaka kugira iyindi so je nibaza ko ari byo mpamvu kuko nta contract nubwo bari yo mu mutima itaboneka uvuga ati iki kintu dakigiyemo ubuzima bwanje bwose sinzo nta kindi nogira sinzi cyarico
ariko batipe turabanda tubijongera bamwe tugakora ama radio tugakora ibiki ahubwiye kubiraba abigeme
ariko nawe wa hepsi nawe wa itaka
tipe online jewe
eh bari baba
oya
abakunzi ba
oya
oya abakunzi b'umukubito nukuri
Ariko minushi ari gwiyo
minushi afise ses raison jabo nibyo bavuga ko tari no ngaha na byonzi urumva sinzi gituma
eh na warumbise ko tari ngaha
eh narabibonye bavyandika ku ma page Facebook
turacari ngaho nyene nizembo ngamiza ari challenges muhura nazo abigeme mukora muri TV online zidahura n'abahungu
bon challenge Jeez, no, good. Did the Hurano Hung? Don't you make
another bas ingo needs a challenge more.
Challenge. Hey, I was about to go to one day. Romo boy, come borrow me. Nakara Veronica Gifat. Bonks as a challenge. Gusa, if any new drama, one have a ziuko, eh? How you back on your toilet? I want no journalist. Hey, Grafata bus, Graton, now torn that could be called a gentile tax in all the week. Doubt torn the Nene, Hama, Cricatress, Sanksa, Saint County Angel. Don't dang again, done it. Wait, Ukadaumva. Well, eh, our consumer could be. No could you give Zon Yereka could taste? Zon Murak with your long, did it tax. I tell you now, now Zoe has. China goes. Umva, see, no. Bwe ntibikuraba
iyo ni challenge imwe hama kubatumire ku mibano hagati y'abandi bimeze
gute abatumire urashobora kuba urumva urazi benshi hari abatiri ibyuma urabizi uwo munsi wakosaga kamera ushitse ku kibanza cyahubwira sinza nabihebye donc wewe yabonye ni ikiganiro tugusa bisanzwe ariko nta zijya ifo ugira kugira ngo muganire kugira umurondere kugira ikiganiro kijeko hama baba bazi uko tumeze gucya ayo
nico gusa
yego
aba basaba urukundo
kudusaba none abatekura ku TV online nta rukundo babasaba cyo si kibazo ikibazo nuko nawe ubije
yo bishitse nk'umutipe nk'umutumire ugasanga inyuma y'igiganiro kuri musaba byo bimaze gushikira nk'ubu ari umuntu wari kurasaba ikiganiro ugasanga mu nyuma bijanye mu bindi byo mapenzi yo bishitse ucubikora gute
cye n'ukuri aba barinzi bacu no ndababeshe kuko nakubwiye ko kenshi jewe naje sinayisanzwe ndi mu entertainment urumva kumbere nayo ikurikirana iki ako nta bantu twari dusanzwe dufitaniye ubucuti cyangwa indatsi tumenyeranye aziti nakabayeho guca rero jewe narakurondera kubwo ngushaka iki kiganiro atabugenzi ishaka urumva nubwo woba ndagukunda gute icyo gihe hageze ko ngusaba ibiganiro ibyo ngukunda sinabikwere ibyo ngukunda si genre sibyo nakwereka urumva nashaka kukubwira kuhaje sewa iyo ndirimbira ryoshe urumva nta bindi apa nivyo ngo uri mu biki ngo tubonane urumva ivyo kumenyerana urumva hama duhaje ikiganiro kandi banyu nanje kandi wacu hama nawe wandondeye ese urumva utandondeye ikiganiro utandondeye ngo dukore ibiganiro bese bandi ndakora ibiganiro
muri ISAACTV warakoze cyane kandi wakoze umwanya munini ibiganiro byinshi namwe za kimwe kukindi muri ISAACTV haraciye amezi menshi turabona mudakora benshi baravuga bati Santa na Delicia bwabarirukanywe cyane nabo bwabaragumose kubijanye n'agafaranga mu nyuma twarashobye kumurondera Isaac aratubwira ko ndakene kumenya niki kintu cyari cyatumye umara amezi hafane utari kurakora muri ISAACTV
mugabo Isaac yarababwiye umvije no
twamurondeye mu nyuma ariko wowe dukeneye version yawe niki kintu cyatumye umara amezi n'utari kurakora
uyaza ku bintu byose kugira isese tubimenyagagaga oya no twaranabivuze no kuri ISAACTV bakukanye kiganiro kituba tutako turakora nuko tutari tukiriyo eh ntabwo twari tukiri muri ISAACTV sino vraiment ntamishwano yabaye kuko nkaje urabona ubunya tusanze deja dukorana kandi na Isaac umva nta kintu kimwe nuko gusa kajya kazi ka TV online ko kuri ISAACTV
Ku bavuga ko kia gihe byari bikene ko musinya ni makontri vya TV online vyari vyanse kubera ivyimishara kubga wivuga kwike.
Abonye ne bafise impamvu zo kuvuga.
Eh ariko wasigaye we byari bimeze bien.
Je byari bimeze neza yego. Kandi nubwo no badufate oya urumva no.
Nubwo.
Uramenze ko nakaje kantu. Ngo mugabo siko shatse kuvuga kameme. Nubu wewe. Mu bitandaba urimo.
Uri muri PJ Classic ameza no dakora bari bavuze ko mucya muza mwese muri PJ Classic na Delicia. Delicia wa ISAACTV ubu nitiko turamubona mu nyuma twamubonye muri Black FM. Basi tubwire kudakorana na Delicia ubu hari cyo bigutwaye mu kazi kawe.
Kudakorana?
Kwa mbere mwakora muri ISAACTV.
Icyo kibazo none mbere tutarahura sinazina yimbaye ho nawe ntiyarabaye ubuzima bwiwe. So why not? Kandi kudakorana akazi ntigisigura ko tutashaka kuba tuhurira mu bindi kumbura.
Nicyo kintu kumbuye mu gukorana na Delicia uvuga ati uyu mudemo vraiment ukuri ino wa partage iki kintu ndamuzi ku mukazi.
Gukorana. Hari ikiganiro twakora turi babiri. Nta kimwe nta kiganiro twahuriye ngo turi babiri n'undi yakora akazi kiwe nanjye nkakora akazi kiwanjye umva rero umbwiye uko nyibizongora
ariko byarashika mu gapanga ibiganiro cyangwa nawe ugasanga umuntu umurira ku kazi mwamubonana kenshi gusumba umuntu
umuja umva nayikuzoba ndamukumbuye mu gihe twafana akazi urumva nta kindi kintu duhuriramo ariko on resta contact none umva n'umukumbura gute ndamukumbuye ndamurabe ndamukumbuye ndabe
cyangwa ujye mu kameramani wanjye turakorana Aranze tigaye ameze kunuko icyo nazo mwibagirira ko yamabwira kae wese nzo kwibagirira ishaka yiwawe kandi nka mwibwira ati wese nzo kwibagirira ingenu nyihanganira ko ranyihanganira saru ya mpeti eh urako kwaza nyimburuje wakiri muto eh uri kuri bona niki kiro tubwira agapartage ho duha mu bantu mwakoranye muri ISAACTV
Delicia ni umunyamahoro atese
icyo kirakwiye
yego
star boy
umuntu w'umunyama star boy n'umuntu apambana ariko aranka agasuzuguro
ahako umugabo tumwica
ashobu ni gakwete
biriko biza kuri ni poem idasanzwe uri kuri abatubwira kuvugiye muri page classic birahora bici kuki uka ugakumbura TV online imbuhoro yikumbura nibe bintu bituma ukumbura gukora muri TV online
usha ukumbura nyene wakoze akaganiro wakoze akaganiro ukazibona kariko kara trending nyene kara trending everywhere canke ari nk'ikibazo wabajije ukaza wumva nyene na mindbox sha tukaje kabazo kara kubwenge urumva ubizi gute ko batari bananyankiye ariko kuko ko nje ndabishaka ntagenda ngadodora ngakubita n'amabavu kaza ngaha
hakwankiye
usanga jo muri critère yeza bashaka narimwe ugasanga ndagiye nyene ndapamba ndabasabye munyakorde chance nanje nkorumva
bisigura ko
ni example ni manzira menshi
yego
ashoboka
reka ndakubaza bisigura yuko abatari mu batari bakwije criteria radio za sa
si, nanje mvuze ati wasanga nanje batari banashaka ariko nkagenda nka dodora nka dodora kujya wibaza ngo nkubu wibaza ngo barandondeye ugasanga nje nabarondena
ikumbu ko sharp sana
jewe
Delicia na ku regrette vraiment urumva ko undi yagiye kurondera kazi nawe guma
wicaye yicaye he yicaye he
none kwa kora he ikumbu ko sharp sana je ndakunda abantu bituma cyane eh ndakunda abantu bafite ishaka
ashuka zoga kata jewe yebisyo akunzi mu kubita umwumvise
okay turacari ngaho nyene uravye ama rêve yawe ukora abaho ugomba gushika n'indoto zawe Nuke kintu wishimira umugiye makoba agomba kuba nka santa ashika ushize cyangwa arenge yokora iki
ahagire aharenge
ashobora gushika ushize cyangwa arenge
urumva je nkuri nta na hamwe urumva nta na hamwe ndi urumva ahandi nta hantu hasanzwe tugusa kubw'ubuntu bw'Imana rega gaye none ko ibintu cyaje icyonzi gusa ndabisa amaho Atesa yuzuye anenge sere uyabutsa zondonde
umugabanirije
umugabanirije oya ndashaka ndamugabanije kuko nina mugabaniza zohera ndashaka kumwereka iyo na yakuye kugira ngo ayagumane ayewe
hajya wigeze kuba utagira amahoro
eh yego
bitewe niki
bitewe niki wisuri ko natiwe bimene nta mahoro ari irimo kubera uhogira amahoro gute wiyumvira wiyumvira nzogejo nzokwambara ikejo nzogirisha
ubwo ntujya ntiwambara
eh
ubwo ntujya ntiwambara
ego genre nature imene nta mahoro ifise nje gituma sindi nga nje ndikunda sana sana movement sana ndikunda sinibanza ko
nico gituma wagiye gusaba akazi wonye n'umutware Delicia
ndira ushaka kuneranya
oya none urumva ko bikunda wewe
ushaka kuneranya no akunda kubitona Delicia oya urumva je ndikunda sana ndafite umuntu ankunda cyane yitwa papa urumva n'abandi bo abandi bantu kumbure bashaka kunkunda mugabo wewe je ndabizi ko urumva si ibintu nka kera ndabizi ko ankunda kandi cyane mugabo ntageza na gato hawo je nikunda hama no kumenya icuri Kuko ni wamenye turi uzomenye icyo ushaka. Donc umenye icyo ushaka, icyo udashaka nubireka byinjire. Murakoze.
Kubiza ku yindi poem idasanzwe. Nina Santa ariko aratubwira ivyo. Turacyari ngaho nyene. Santa, ni ke kiganiro cyawe cindo tuvuga ati iki munsi ndagikora no kuri numvise ndose amahora adasanzwe. Iki kiganiro vraiment mu biganiro uvuga ati nsinzofa ndavye bagiye kuri TV online. Jewe vraiment nubu kiracandi. Wagikoranye nande? Bari mwavuze mu biki?
Bega bashe twakoranye nande. Bo, rege tsin hari kiganiro gaye sinzi kuri abibona. Uba washuhiye, hewe ugasanga. Abantu ntibarabye basi kubana gishuhiye. Byiburi yo bamenya kuntu wagishuhiye, basi bari kugishuhiya na gato. Gusa hari ibiganiro vraiment abantu bakunze, ni ibiganiro nka bitanu. Ikiganiro twakoranye na papa wanje, ikiganiro twakoranye na B-Face. Ubundi muntu nari nshuhiye nitwe ntivyakunze uri kuya wa murasta w'imuramze
America
eh ntivyakunze ariko na munyare biko yitwa ego
munyari
eh twarakoranye
tuba dusera basozera santa uri kurakora ku yindi poem idasanzwe nike kintu cyari gikenewe tutuva ngaha tutavuze
cyari gikenewe gikenewe cyera ipfutse nuko gira urukundo urumva hama mu rukundo vraiment antu gukunda umuntu ntiwoza kumuhanurira aho wananiriwe urumva kumuhanurira aho wananiriwe kandi yananiwe uzomutahura ntuzoja kumuvuga Eko niko novuga eh muga ko onye ntuzomunhanurira aho wananiriwe eh nka urumva
tire baje abantu baduhanura ukabona nabo nyine umuzima byaranse
ibyo nta ni ubivuze
eh ndagushimira cyane Santa nize ko nikindi gihe nitwabamugara muzo twita
Yego ndagushimire
Yego Santa Gospel Show
yuko utazashaka kumena umutwe
eh oya ndabona ko namera umutwe
Umva. Nkajya mu journalist Kene kumenya ibintu by'isano ba gospel. Kangeza abakunzi b'umukubitonda bakunda muratesa. Ibintu umujama bahenda.
I'm going to go to the house.